Paura rasubira yandikira abikorinto cyate gira kabiri yabandikiye ha mu gice cy'icyenda umurongo w'umunani kandi Imana ishobora kubasesekaza ko ubuntu bwayo bwose kugira ngo murushirize gukora ibyiza byose mufisi ibibahagije byose Imana dukorera irashoboye kubasesekaza ku buntu bwayo irashoboye kubarunda kw'ibyiza byose irashoboye kubaha umugisha usesekaye iyi Imana twizeye irashoboye kubasesekaza ku buntu bwayo kugira ngo murushirize gukora ibyiza byose mufise ibibakwiye byose kugira ngo turushirize no kuyikorera duvise ibidukwiye byose uyu munsi ushobora kuba udafise ariko ejo ukaronka kubera iyi Imana irashoboye gusesekaza ubwiza bwayo kuri wewe gusesekaza ubuntu bwayo kuri wewe ukaronka ibiguhagije aya masezerano nayo kugira ngo nitubeho twihebuye uyu munsi akantu gatoya utangure kumva noneho biracitse oya irabishoboye kuguhezagira ikaguha umusesekara ukaronka n'ivyo uhabandi irabishoboye kukumara ubukene bwawe gose ubukene bw'umubiri ubwo wava wiyumvira ngo niko ndavuga ubukene bwo mu buryo bw'imwe mu gusa oya byose irabishoboye kukumara ubukene bwo mu mubiri ikakumara ubukene bwo mu mwemu hanyuma kugira ushobore kubaho neza usomye ku murongo wa 11 muri kicete nyene yandike yabikorinto aravuga ngo namwe muzotungishwa muri byose ngo mugire ubuntu bwose butume dushimisha Imana namwe muzotungishwa muri byose harahiri umuntu avuga ngo ego ndavyakiriye ngiye gutungishwa jewe ngisoma aya majambo navuze nti nasha ndavyakiriye jewe biheri wanje navyakiriye nzotungishwa muri byose apana ko ngira ico nkehaniwe kimbuza kuyikorera nzotungishwa muri byose ariko na wewe isezerano ni ryawe uzotungishwa muri byose kugira ngo mugire ubuntu bwose butuma dushimisha Imana nk'ikimbuza uyu munsi ejo kiraza ukagihamagara mufisi isezerano erega ta sezerano numenye n'ukuntu usenga wewe wokwishutsa ivyo utazi uzi sezerano agera hana karyishutsa kavuga ngo none ko mbona mbuzibi kandi wavuze ngo uzotutungisha muri byose nibi navyo binzanire mu izina rya Yesu kandi bizokwambara amababa bize bigukurikire haleluya amasezerano tuyagumye na yacu